watazame yatima, watiangu, wasikate tamaa.
Hawana baba wala mama, e Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, e Bwana wasaidie. Hawana baba wala mama, e Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, e Bwana wasaidie.
Kimberly.